Baby, she's just
Chief, bafundisi bami bonke labakhona netimenywa tonke letiqavile nabo bonke bomake nabobabe siyabingelela egameni likaJesu. Amen. Lenyanga lena yaMay yinyanga